kububu langu kumaziga agayitirira ayi simanyi simanyi umuntu ntwara ayi zengumi singayi.
Didn't miss you.